Zokwama wizigira zikuta zome mukira inara mukangowe zizigira yesugusa zizigira nkiriho kugeza azonchisha mukirimba chijuru zizigira yesu gusa murikigwa numucho wamhe mu imana yera ianjana sinemba zizigiye yesu gusa zizigira nkiriho kugeza zonchisha mukirimba chijuru zizigira yesu gusa iyo merewe neza ubugingo ndaririmba iyo ngo wenda senga zizigiye yesu gusa zizigira nkiriho kugeza zonchisha mukirimba chijuru zizigira yesu gusa ukobuke yenzama nizigiru na miwanje mubimba kovyose zizigira yesu gusa zizigira niriho kugeza zonchisha ukirimba chijuru zizigira yesu gusa zizigira niriho kugeza zonchisha ukirimba chijuru zizigira yesu gusa zizigira niriho kugeza zonchisha mukirimba chijuru zizigira yesu gusa oh yeah yesu gusa.